Chimkaririnrinwa. Kariri. Kariri.
Eh, Daddy.
Bodo ne kam kpọ gị.
Amakwa mo.
Imaro. Ihe gbasara gị nwe ịnụ nwaanyị na-echizi m ụla dị ma alalụ nwụzi ụla abalị. BP mu does a high now.
Try.
I join international man nọ ga-agwa gị.
Nna gị na-agbadazikwa agbada karịrị.
Ndị ele a na-asọ na sịrị nka nna n'anya. Because onye nke ahụ esi na-ịchọrọ ịnụ, I draw me in support of that girl. You marrying that girl.
O nke nwa nwere akọlụ.
Yes. O nwere akọlụ, the girl nwere akọlụ. Ka esiwe nka ha ga-esi eko.
Agụ egbu nụ nna bụ na ahụnụ.
Onye ma emu na nwoke ọgwụ ji wee jee chọọ these beautiful damsels. Rọọ faro. Ndị a nwee good academic qualifications.
Nwekwa ezigbo akọlụ. Anyị jụkwula ese ọfụma.
Onye ọbụla ipik enụba n'imefa will take good care of you. Ọ ga-apampa gị. Ọ ga-eku gị ka nwa. The person will take good care of you.
Since you want to relax and be taken care of.
Yes.
Akọlụ ha.
Ihe ọtago na. So if n chọọ na before you gaba school, ipik onye ọbụla ịchọrọ ipik. Onye ọbụla ịchọzi na esi n'onye ka ị ga-anọ. I tie date. I will personally sponsor the wedding for you.
And I will give you one cow. O meri.
Ị na ihe m na-agwa gị. So na-efe anya ka ị mara onye ị ga-echọzi. Na
ụmụ nwaanyị niile na ụwa.
Mba, chọzuo n'ime mụ na nwoke ọgụ. Ị na-anụkwa ihe. Chọzuo from ndị m kpọtara gị. Stubborn son.
Wow. Nne. Kedụ afọ gị?
Afọ mba Adaora.
Adaora. Tọọlụ godi. Tọkwa n'ife ị na-alụ?
A bụ m ebe ka m na-eme keeki. N'ime meat pie.
Nyaa, mbọsị ọbụla ndị wedding ma ndị ife na na-abịara ya yirilo nri. Na ndị na-aya chinchin ahịa emekọkwa. Gịnwakwanụ nne, kedụ afọ gị?
Afọ mbụ Nzubechukwu.
Nzubechukwu. Atọ ọnụ na kefe na-alụ.
A na eme POS.
POS? Ndị POS nye ndị a na-emerụ mmadụ transfer?
Na
withdraw. Ị nwere shop ka umbrella ka iji anọ?
Enwere m shop, enwere m umbrella nke ọbụla ịchọ.
Mụ na ndị POS nwa ya emekwa biko. POS kwa.
Mana mba enyejukwu ya.
Mba enyejula m. Nne kakwa n'afọ gị wa?
My name is Big Favy.
Big Favy?
Yeah.
Big Favy ka ife na-alụ?
Ano m into real estate.
Gịnị kwa real estate nwa?
Wa na-ele ana.
Ndị na-ele property mmadụ?
No, property mmadụ. Property ebuku for selling.
Okay, mana.
Yes.
Ya gbọ nkwọsọ ndị polisi?
Anya anara agbọsọ polisi.
Ike okwu na ụka polisi adọrọ mmeje nwụrọ nga. Mụ na ndị real estate adọrọ na mụ. Aunty Lekpa. Emezi na ife nke afọ gị?
My name is Mela Gold.
Mela Gold?
Yes.
Mela Gold ka ife na-alụ?
Ana m ele provision store.
Ndị ala ekonya mi oku ekonya ya na tii?
No, I buy in big quantity.
Quantity? Mba mba. Nya ka ị ejinye m nri?
Yes, na m enyeju nkwụ gafọ.
Na-enyeju onye afọ. Keba. Nna ọbala ụlọ ịjụba n'oge nwa na ndị real estate na ndị POS ekwu kpọgbu.
Anọkwa m into interior decoration.
Nna ahịa daadi! Daadi kewa n'oge nọsensị bụkwa n'ihe a! Na-udili ụmụ nwaanyị kpọtasị ebe a n'ụwa. Negodi ife ịtịkọtasị, ndị atịkọta ekwe ọnụ anyị tịkọtasị. Ọnụ ụmụ nwaanyị ma mma agwụgwọ. Sị m chụzie nwaanyị, ife dị ebe a nwaanyị. Ọ na ndị ma mma agwụgwọ na ụwa ka ọ gịnị? Ijọ na-ekọ ka kpọkọta ụmụ nwaanyị ndị na-elesị ma provishọn wụsa m ebe a. Negodi m anya, negodi nwoke anya, ọ na-emezu ma eveji nwoke m. Negodi m anya, jekpọtara m ndị achịkọta ekwe ọnụ anụnwa ji ụlọ ekọ ka ma ndị POS ma ndị na-agba ọsọ ala. Nna anya daadị ka nchukwu anya ka ọ bụrụ warning. Ewepụ that girl mmadụ, minus that girl nobody. Minus that girl nobody. Ka nchukwu anya ka ọ bụrụ warning. Ọ kwefu ọ bụ na m anụrụ that girl, ihe agbarụ m ọsọ n'ụlọ a. Ihe agbarụ m ọsọ n'ụlọ a, ole ka m na-apịa gị o. Ole ka m na-apịa gị. Ka njego skuul mbata, ife anyị na-akọ awụtara m ife na-akọ. Daadị okwu ya ka m na-agwa ya, onye nata skuul ala agbakọ m. Ok, daadị! Daadị!
Was not a piagole.
Yeah, I toss him a good work at the kia, full grown man. You cannot spec a cob.
Oh, my God, no more Bobby, I will manage in Kaye.
Hey!
Ha! It is not to remember.
And Massey, no, and I don't call him my beer to remember. Because no, your character co possess. No, I need to do your daughter. Also, my wife, when we case out to Juanua, my coming with a good DNA.
Is it?